Molweni, igama lam ke ndingu akhona Mqathule. Kule i-video ke siza ukwenza ukwahlula ke i-decimals sekwi-fractions. Kule i-video sifuna ukwenza i-sum ezinika umdla ke. Singathi sino u-0.36 ophindaphinda nayo. Efana ke no 0.36 36 36 36 36 36 36 njalo 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 aqhubekeke naphakathi. Into ebalulekileyo ke xa usenza le ngxaki kuba endaweni yokuphindaphinda ngo-10 sizawuthi ke u-x u-10 uzayisusa kancinci, thina sifuna ukuthi sisuse ukwazele xa sesizilinganisa ezi ndawo ze-decimal zilingane. Ukwenza loo nto ke sifuna ukususa ii-decimals sizise ekhohlo, siziphindaphinde. Kofuneke ke siziphindaphinde ngo-100. Siza kuthi ke ngoku 100x ulingana no-36 kuba siyisusa siyisa ekhohlo ngo-100 kabini. Uzawuthi ngoku u-100x ulingana no-36 36.36.36 njalo njalo ke baye baninzi. Mandibhale kwakhe u-x ke ngoba sifuna uthabatha ke ku-100x. Sawuthi u-x ulingana no-0.36.36 36 36 njalo njalo aqhubekeke. Qaphela ke xa uyiphindaphinda ngo-100 aba-36 bayalingana ngale ndlela sibabeke ngayo kwezi decimals zihambelenayo. Isizathu ke sokuphindaphinda kuba sifuna ukuthabatha u-x ku-100x, le ndawo iphindaphinda nayo ke izawuhlabana, masithabathe ke. Kweli cala lethu lasekhohlo ke sawuthi u-100x uthabathe u-x sishiyeke no-99x. Ekunene ke sineendawo zethu ziyahlabana, sizishiyeke ngoku no-36. Singawahlula ke amacala omabini ngo-99. Sishiyeke no-x ulingana no-36 ongaphezulu kuka-99. Uyabona ke ngoku i-numerator ne-denominator zombini ziyakwazi ukwahluleka ngo-9. Singenza loo nto ke siyenze ibe ncinci elinani lethu, sithi u-36 umahlule ngo-9 ngu-4, u-99 yena ibe ngu-11. Sibe no u-3636 njalo 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 kulingana ke no-4 phezu ka-11. Okay, masidluleke ngosenze enye enikumdla. Masithi sinelinani u-0.714 onomgca phezulu ophindaphinde naye. Laa mgca ke uthetha ukuthi u-14 lo uyaphindaphinda. Le nto iyafana ke u-714 akazuphindaphinde, izawuba ngu-14 yedwa, ukhumbule. Ngoku ke ngoku sino-0.714 14 14 ophindaphinda nayo njalo njalo. Masithi ke ngoku le nto ilingana no-x. Ungalingeka ke ufuna ukuyiphindaphinda le nto ngo-1000 kuba sinamana namathathu. Ukhumbule kuba ngu-14 yedwa ophindaphinda nayo, awufuni uyenza loo nto. Sifuna ukuthi sisuke ukwazele ezi la manani aphindaphindana akwazi ukuphindaphindana alingane, ama endaweni elinganayo. Uyabona ke ngoku kulena into sinamanani amathathu emva kwe-decimal point ngoba la manani aphindaphindanayo mabini kodwa. Ngoku ke ngoku siza kuyiphindaphinda ngo-100 kwakho. Sithi u-100x ulingana sisekabini ke ngoku ngapha kwe-decimal point sizawuba no sishiyeke no-1414. Sawuthi ke ngoku u-100x ulingana no-7 1.414 njalo njalo njalo. Sibhale ngokwakho u-x ngoba sifuna umthabatha. Sithi u-x ulingana no-0.714144. Uba uyaqaphela ke 1414 baphinde balingana bangaphansi ko-1414. Ngoku siyathabatha ke ngoku. Sizawuthi ke ngoku u-100x uthabathe u-x ngu-99x. Sithi ke ngoku izawulingana naba 1414 bayahlabana. Sithi ke ngoku u-99x ulingana ke no-71x uthabathe u-0.7 ungaboleka ibe ngu-14 lena ibe ngu-0. Ngoku ke ngoku uno point u-14 uthabathe u-7 ngu-7, u-70 uthabathe u-0 ngu-70. Sino-99x ke ulingana no-70.7. Size ke ngoku sahlule amacala omabini ngo-99. Uyabona ke ngoku into engaqhelekanga yenzeka ngoba sine-decimal. Kodwa masiqhubeke sisahlule amacala omabini ngo-99. Ayahlabana ke ngoku ekhohlo sino-x ulingana no-70.7 ongaphezu kwa-99. Uyabona ke ngoku asikayenzi ibe yi-fraction eyamkelekileyo egqibelelekileyo. Kodwa ilula ukuyilungisa. Uzawuvele uphindaphinde eli nani eliphezulu kweli lisezantsi ngo-10. I-denominator ne-numerator siwathabathe omabini ngo-10. U-7 sawaphindaphinda ke ngo-10. Sithi u-70.7 umphindaphinde ngo-10 ngu-707. Naye u-99 ibe ngu-990 xa umphindaphinde ngo-10. Masidlule ke ngoku senze enye. Sithi sino-3.257. Uqaphele ke u-2.57 nguye ophindaphinda nayo ke ngoku. Kwakho ke ngoku sifuna ukutshintsha le nto. Siyenze ilingane no-x. Sawuthi u-x 11 no u-x ulingana no-3.257257257. Kuba sinamanani ke amathathu aphindaphinda nayo, sizawufuna ukuthi siyiphindaphinde ngo-1000x. Loo nto izawusenza ukuthi ke ngoku siyisuse azokulingana ke ngoku o-257 bame endaweni elinganayo. Sithi ke u-1000x ulingana, sishenxise ke ngoku la manani. Sithi 1, 2, 3, sifumane u-3257. Aba 257 ke ngoku 257 257 oqhubekayo njalo 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 njalo. Sidlule ke ngoku sithabathe u-x apho. Sithi u-x ulingana no-3. Ufuna ukwenza uqinisekise ukuthi bame endaweni enye ke 3.257 2.57 2.57 njalo njalo. Uqaphele ke uba siphindaphinda ngo-1000 isifumene ukuthi aba 257 bame endaweni enye kwazele xa sibaxhaxha baxhaxhane. Masenze ke ngoku ukukuthabatha kwecala lethu lasekhohlo ke u-1000 uthabathe ke u-x iba ngu-9999 x ulingana ke izawulingana u-7 uthabathe u-3 ngu-4 sisheke no-2 5 no-3 2 5 4. U-999x ulingana no-3254. Uze ke ngoku wahlule i-numerator nge-denominator ngo-999. Amacala omabini ke siwahlule ngo-999. Kweli cala lasekhohlo usheke no-x ulingana no-3254 phezu kuka-999. Andiyazi ke noba uyabona ke uba eli qhezu lethu alivumelekanga kuba i-numerator inkulu kune-denominator. Ungayitshintsha ke uba uyafuna uthi uthi u-999 umahlule 3254 yenyindlela kono yenza ngayo kodwa masiyenze sithi u999 umahlule ngo3254 iyona iqondile nje leyo masiyenze ke sawuthi 999 uya ngaphi ku3254 uzaya kayi 3 sawuyazi ke nondo koba ngu3 2 5 sawuthi u3 9 umphindaphinde kayi 9 ngu7 u3 umphindaphinde kayi 9 ngu27 umdibanise ke ibe ngu9 u3 times 9 ngu27 umdibanise no2 ngu2992 sithabathe ke ngoku sizawuboleka ke amanani izawuba ngu14 apha ibe ngu4 asenze enye ikhala kwaze luyibone kahle lena izawuba ngu4 u4 ke usemncinci kunalo 9 siphinde siboleke ibe ngu14 lena ingangu1 usemncinci ke kuno9 siphinde siboleke sibe no11 lena ibe ngu2 ke ngoku u14 uthabathe u7 ke ngu7 u14 uthabathe u9 ngu5 u11 uthabathe u9 ngu2 ngoke ngoku sisheke izawulingana ke ngoku no3 no257 ongaphezu kuka999 sibe siqebile.